igihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ntabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'umwanya udasanzwe wo kugira ngo mwifatanye nanjye gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi, nk'uko twari twabivuze ku cigwa giherutse. Uno munsi turazi neza yuko turi burabe ku kibazo kivuga giti, ninde yakoze coronavirus? Ninde ashobora kuba yarashyizeho ku isi kino kiza cya coronavirus? Nk'uko nabibabwiye, twaramaze kubihishurirwa ijambo ry'Imana, Bibiliya ryaramaze kubiduhishurira. Uno munsi nibyo tugiye kurabira hamwe. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe icigwa kidasanzwe, aho kiduhishurira umugwi canke akaziko k'abantu bigiye inama bagashiraho ibintu bikomeye ku isi, harimwo na kino kiza cya coronavirus. Nk'uko dusanzwe tubizi, nuko dusanzwe tumenyereye, turabanza kwishyira munsi y'uburinzi bw'Imana kugira ngo kuno guhishurirwa tugiye kuronka ntikube kuvuye ku bishobisho canke ku bintu by'ibyiyumviro gusa uko bisanzwe, canke ngo dushobore kubyumva tubitahure ukutariko kubera kameremere ya kimuntu, ahubwo tugiye kubanza kwishyira mu burinzi bw'Imana kugira ngo turonke ingufu zishoboka n'ubushobozi bwo gutahura bino bintu, kuko ni ibintu bikomeye bihindura imitima, kandi iyo umuntu umutima uri kurahinduka harabamwo intambara mu mutima. Dusenge rero, Uhoraho gitandara kizima, wewe ushobora byose, mwami utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro. Twebwe abantu bawe tuje imbere yawe kugira ngo twigishwe nawe, uduhishurire, utumenyeshe iyo bindi bibazo biri kubirazanana na nyina aba yazane uwariwe n'umuntu yakoze kino kiza cya coronavirus, kugira ngo mwami nitwamara gutahura impamvu yagikoze dushobore kumenya n'ukuntu twokwitwara n'ukuntu twohagarara dushikamye, kugira ngo mwami byanka byakunda njewe hamwe n'uyu mwene data ari gukurikirana kino kiganiro, twese dushobore guhagarara mu mutigiri w'abaneshi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkuko nari mperere kubivuga, icigwa cy'uno munsi nk'uko twabisezeranye, nk'uko twari twabivuze uhereye mbere, kivuga giti, mbega ninde yashyizeho kino kiza cya coronavirus? Ninde nyina bayazane? Ni hehe cazananye? N'uwahe mugwi w'abantu wagishyizeko? Nk'uko biri, izina bahavuye batora bacise COVID-19, nk'uko n'ibindi biza byigeze kubaho bakabyita no mazina. None ni kubera ikirino zina COVID-19, ko bisobanura corona, virus de 19 bigasobanura demire 19, ni kuvuga ngo ni ikiza cyari gitegekanijwe kubaho mu 2015, nako muri 2019 nicyo gituma bacise corona virus 2015, kubera yuko cyari gitegekanije kubaho muri 2015 kandi cyagiye gutangura kumenyekana cyane ku isi inyuma mu mpera z'uwo mwaka nyine wa 2015. Tusubiye gato kuri iryo zina nyine, uno munsi turi bugende bukebuke nitwihuta kugira ngo umuntu ashobore gutahura neza neza, kuko bino bintu ni ibintu bikomeye cyane kandi ingirakamaro kumenya ku kiremwa cya muntu. Rero tugiye rino jambo, ano majambo ya corona virus 2019, iyo byaturutse n'iyo bizanana birafitanye isano n'amashifre romene, nk'uko hariya mu Butaliyano no mu bindi bihugu bagenda bakoresha ano mashifre romene bakayakoresha haba mu nyandiko haba no guharura ibitigiri rero tugiye guharura ku buryo bw'ibiharuro dukoresheje n'amashifure romene duca dusanga muri coronavirus harimo ko ibi ndi byandike muri descriptioneza ukuntu andetaye ukuntu bimeze ariko ngaha birimo kijya gitigiri majana 666 tubona mu byayishuro Yohani gice cya 13 ku murongo wa 18 nk'igitigiri cy'inyamaswa rero uno munsi ntago turi burabe cyane iby'ikimenyetso hamwe n'igitigiri cy'inyamaswa ahubwo turi burabe ino nyamaswa nyene kuzana bino bintu yatumye nino corona virus ibaho abantu benshi rero mwa kino gihe hari kuvugwa ibintu byinshi byo corona virus yazananye ubwa mbere hariho abavuga yuko yoba yakozwe n'abanyamerika bakavuga ati kino kiza cha corona virus cyakozwe n'abanyamerika hama abanyamerika bahebye kugikora bifatikanya n'ubutaliyano ni kuvuga ngo dove va di cuore a Bucaiuco, America, ifa di canigeni, nuovo italiano, cianie, nuovo papa. Boba barakoranye kugira ngo bashobore kugabanya inguvu ubushinwa kubera yuko ubushinwa buri gutera imbere cyane ku rugero rw'akataraboneka mu buryo bwa technology. Gutyo rero bakavuga ati bashobora kuba bashatse guhonya abashinwa no kugira ngo ubutunzi mu bushinwa bugabanuke gutyo Amerika igume ari gihangange ku isi. Ariko ziriko turabiraba tukaraba ukuntu Donald Trump yari mu republike ariko kandi aba republike hamwe n'ubutaliyano bakaba batayaga rumwe kuko Donald Trump akaba yari umuntu w'umukristo ariko kandi agwanya ibintu bikomakomeye byo kwa papa biri kubiri n'abademokrati. Abademokrati ni umugambi wo muri Amerika ariko ugizwe n'abantu babi cyane mbere bavuga yuko abawugize bashobora kuba bari proche begeranye hafi na hafi na Satani. Rero gutyo tukabona yuko aba bademokrati bagizwe na Joe Biden ubu aramutswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kuba ariwe mubi cyane kandi ubutware bwiwe akaba aribwo bwegeranye cyane n'ubutware bwa papa. Rero kino gihe hari hagitwara Donald Trump ni kuvuga yuko hariho igisika gitandukanye ubutware bwa Amerika hamwe n'ubutware bwo muri Butaliyano hasanzwe hari icyicaro cya papa. Ni kuvuga yuko kino cyiyumviro abantu bavuga gishobora kuba atari cyo. Hama ubugira kabiri bavuga yuko yoba yavuye mu bikoko byo mu Bushinwa nk'uko coronavirus gitangura mu 2019 perezida w'u Bushinwa yavuze yuko bashobora kuba bariye ibikoko bitandukanye muri ubwo buryo bwo kurya ibikoko by'ubwoko butandukanye hakaba hashobora kuba habonetse igikoko gishobora kuba kirimo ino migera ya coronavirus irimo ino migera yo mu bwoko bwa corona hama gutyo uwo muntu akiriye agaca yandurwa na corona hama corona igaca igenda isakara akavuga yuko baciye bayitwa coronavirus kubera ari mu bwoko bw'imigera ya corona kandi ikaba itanguye muri 2019 bahava babitorera iryo zina COVID-19. Ibyo n'ibintu byavuzwe. None se ikibazo ngaho umuntu yoca yibaza, none se ibikoko kuvaho byari byakabereye mu Bushinwa bagira ibikoko by'ubwoko butandukanye ubu niho boba habonetse igikoko kirimo COVID-19 none icyo gikoko cyoco cyabivuye he? Ariko kandi bantu mupfa kubyi ibyo mubonye mukwiye kwaba mugaba mwibuke yuko twabonye isomo riboneka hariya mu migani igice cya kabiri ku murongo w'indwi hamwe n'umunani ati hahiriwe abamba na makenga. Ntabwo dukwiye kurya ibyo tubonye cyane kwita mu byo tubonye byose nk'abizera. Oyayi ubugira gatatu bavuga yuko yoba yakozwe n'abazungu ngo bashobore kurimbura Afrika. Ibi ni ibintu bivugwa cyane mu bihugu by'abirabura mbere n'abirabura aho bari hose, bakavuga yuko kubera yuko ukwikeka basanzwe bafise biyumvira yuko abazungu barondera kubagirira nabi bivuye muri kahise ukuntu abazungu baje muri Afrika bakabakoloniza bakabagirira nabi, gutyo bakiyumvira yuko COVID-19 ishobora kuba yarakozwe kugira ngo irimbure abanyafurika, ariko kandi igacibahindukirira akaba ari bo yica hamwe n'ibindi. Haba kandi hari hari n'ubundi n'abahinga mu badokteri bavuga ngo muri ubwo buryo nyine kuba coronavirus yakozwe kugira ngo harimbugwe abanyafurika canke batarimbugwe abantu runaka canke kugira ngo bagabanye abantu ku isi, n'ibi byose biravugwa. Gutyo rero bakavuga yuko kubyerekeye runo rucaco rwa coronavirus abantu bose bagwiteza inyuma y'imyaka ibiri bazobapfuye. Hari n'abandi bavuga ati oya ntibazopfa inyuma y'imyaka ibiri ahubwo bazopfa d'une façon durable. Mbere hariho n'abandi bavuga yuko byoba bigendereye kugira ngo Amerika ishobore gukontorora isi, ngo Amerika ishobore gukontorora isi hamwe n'ibindi. Hano kandi twovuga yuko hariho n'abandi bantu batigeze bemera yuko COVID-19 ihari, bakavuga yuko ari bihuhwa byinshi. Mbere abahinga bamwe bamwe batanga ibiharuro bya nyabyo by'abantu bishwe na coronavirus, bamwe bavuga yuko COVID-19 ishobora kuba idahari itigeze ibaho, abandi bakavuga ati oya yarabayeho ariko ni indwara nk'izindi, mugabo ntago iza inganya yoshobora kwica nk'abantu bavuga. Bakavuga yuko ibitigira ibivugwa yuko coronavirus ishobora kuba yarishe bitari ibyo, abandi bakavuga ati muri Amerika no mu bindi bihugu by'abazungu ngo bagutoye iyindi ndwara ngo bari kubarapfa bose baca bemeza ko ari coronavirus yabishe, ariko kandi ngo atari ibyo. Ni kuvuga ngo hari amajambo menshi abantu bari mu rujijo ntibazi iyo bino byose biriko birazanana, ariko nk'uko twabisezeranye nk'uko twamaze kubivuga mu kigwa cy'uno munsi, tugiye kurabira hamwe umuntu canke umugwi abantu wakoze COVID-19. Ninabayazana niwe tugiye kurabira hamwe mugenzi, bino byigwa ni byigwa bikomeye. Niba utarakora abone ngaha uyikore kugira ngo uzobandanye ukurikirana urukurikirane rwose rwa bino byigwa. Rero nk'uko tumaze kubyumva, nk'uko tumaze kubivuga byinshi na introduction y'ibivugwa mu binyamakuru, mu kibano, ku maradiyo hamwe n'ahandi bitandukanye, inzira nyinshi coronavirus ishobora kuba yarazanyemwo, abizera bobo n'ahandi twategereza guhungira kuri Yesu Kristo kugira ngo tumubaze mbega Yesu bino bintu biravahe, biriko birakogwa ku mpamvu ki, biriko biratwerekeza kuki, maze nicyo gituma mubona twabanjije kumera nk'abahoze tukigisha ibindi ariko bino tukabireka, kugira ngo dusenge nibura Imana iduhishurire mu byanditswe byera icyo twabwiwe kubiri kubiraba mwa kino gihe, nk'uko rero Imana yabimbwiye. Nange mugenzi niko ngiye kubibabwira kugira ngo mumenye aho igihe kigeze n'ibiriko biraba nabanye n'abayazane ibyo ari byo. Bibiliya itangura itwigisha ikintu kidasanzwe hariya muri Luka igice cya 21, ni ku murongo waho w'icumi, Yesu ariko aravuga ibimenyetso bizoranga igihe cy'iherezo. Yarabigarutse ko aravuga yuko hamwe hamwe hazotera ikiza, ni kuvuga ngo Yesu yavuze ngo mu bimenyetso byerekana yuko kuza kwiwe kwegereje mu bihugu bimwe bimwe no mu duce tumwe tumwe, mbere no mu bikorwa by'abantu bimwe bimwe hazovamo hatere ikiza. Rero kino kiza cha coronavirus ntago ari cyo kiza cya mbere kibayeho ku isi. Ibi abantu bakwiye kubitahura cyane. Harabayeho za Ebola, habaho za mugiga gasama, hamwe n'ibindi. Ariko kandi byo byaje uko buhoro buhoro, ariko kandi kino kiza cya coronavirus cyocu cyaciye gikura kiba kinini ku buryo n'iyindi migera iri kugenda ivuka iza iri mu bwoko nyine bwayo. Usibye gusa yuko cyabaye ikiza kigenda gihindagurika. Bamwe mu bahinga b'isi bavuga yuko ngo bagiye babiteye ibihugu byagiye biterana coronavirus ngo bagahindura, ngo bakagenda bayihindura gutyo ikigorana gukontororwa n'abahinga kubera cyabaye ikiza kigenda gihindagurika cyane. Mbere ubu bari kubararondera yuko icyaje mu Buhindi hoho gitandukanye ku bimenyetso na COVID-19 gutyo baca bagitorera izina rya Delta. Ibi tuzobiraba mu byigwa bizokurikira. Ariko uno munsi hariho icyo mugomba kubanza yuko twiheza cyane. Yesu igihe yari karavuga muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 11 afatanya bino bintu akavuga ngo ikiza amapfa hamwe n'ibimenyetso bizoza bivuye mu ijuru. Ni kuvuga ngo ihindagurika ry'ibihe, dukurikije ihindagurika ry'ibihe tugaca tubona ukuntu igisenge kushedo zone kiriko kirononekara. Yesu aravuga ngo amapfa, ni kuvuga ngo guhonwa k'ubutunzi ku rugero rw'akataraboneka. Ni kuvuga Yesu arerekana ibintu byinshi ngaha abifatanya akabifatanya na suite ya bino byiza bizogenda byaduka mu bihugu bitandukanye. Ariko Yesu ahebye gufatanya bino bintu byose bifatiye ku ihindagurika ry'ibihe n'ihindagurika ry'ikirere, ibyo bitwa changement climatique mu rurimi rw'Igifaransa. Yesu aca avuga ku murongo wa 12 ngo bazobica. Nimurabe rero ukuntu Yesu afatanya bino bintu ibyerekeye bino biza bya coronavirus hamwe n'ibindi, kuko ntago ari cyo kibazo gusa gihanze isi. Hariho n'ibindi bibazo by'ubutunzi by'ubukene, hakabaho n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere, ari byo ndabyogene biri kwicarika abantu abahinga ku isi cyane. Yesu agaca bifatanya na rino jambo ngo bazobica, bazobashengeza, bazobagirira nabi. Bino rero birakwiye yuko tubitahura neza kugira ngo tumenye nibura icyo Bibiliya iri kiratwigisha ngaha. Rero nk'uko Bibiliya ibiduhishurira, icyitwa nacyo kikaba kiriko kiratubwira ati ninde yakoze coronavirus. Mu majambo make ngiye kubanza kumubabwira, hama cyenda babwira n'icyo Bibiliya ibivuga ko. Bibiliya hariya mu byahishuro Yohana, mu byahishuro Yohana igice cya 15, uno munsi tugenda bukebuke. Mu byahishuro Yohana ni igice cya 17 ku murongo wa 4 hamwe n'uwa 5. Kumurongo wa 5 hamwe n'uwa 6. Ibyahishuro Yohana igice cya 17 kumurongo wa 5 hamwe n'uwa 6. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Ibihumanya byose byo mu isi nta handi biharugwa atari kuri uyu Babuloni. None ijambo Babuloni rirasobanura iki? Ijambo Babuloni risobanura ngo irembo ry'imana nyinshi, ni kuvuga ngo ahantu bafise ukwizera gutandukanye kutari kumwe. Mu gihe Bibiliya yoyo hariya mu Banyefeso itubwira yuko Imana iri ari imwe kandi yuko Imana ifise ukwizera kumwe. Rero duca turaba ngaha ahantu kubera yuko igihe Yesu yavuga ajya majambo muri Luka gice cya 21 ku murongo wa 11 akayakurikiza ku murongo wa 12 intambara ijanye n'ibyo kwizera bica tubona yuko nibi biza byose biri ko biraba ku isi birafitaniye isano n'ibyo kwizera rero niyi Babuloni turi ko turavuga ngaha naho nyine ifitaniye isano n'ibyo kwizera gutyo rero iyi Babuloni bavuze ngo ni nyina w'abamaraya bose ni kuvuga ngo nyina w'inyigisho zizimiza zose isoko z'inyigisho zizimiza zose nta handi ziri atari guhindagura ibyanditswe byera atari guhindagura ukwizera kuzima ibi nabyo bikaba atahandi bibonekera atari mu ishengero gatulika di Roma ntahandi bibonekere iri shengero naryo rikaba riyongowe n'umwungere waryo witwa Papa hama rero Papa nawe akaba afise abantu benshi bakorana bari gukora bivuye inyuma bataziganije aribo bitwa abajezuite rero nta handi ibintu biriko birakorerwa nta handi biriko birakorwa nkuko bibiri atwumvise bivuga ngo mu ruhanga kwa papa handitse ko nyina w'abamaraya bose ni kuvuga ngo nyina w'ibinyigisho zizimiza zose yishyira mu kibanza cy'Imana kubera mu nkofero yambara handitse ko ngo Vicarius Fidei bisobanura ngo umusubirizi w'Imana hano ku isi kandi nk'uko twabibonye muri coronavirus harimo igitigiri 656 hamwe no muri iyo nkofero yambara ibyo byanditswe biriko birimo 656 gutyo rero inyigisho yose izimiza haba iyo gusenga bapfuye haba iyo kwizera abantu hakwizera Imana haba ijanye n'ibyagezwe haba ibyo kwiyita amazina y'amarugutano haba ibyo kunyaga ikimazi cyategereza guha Imana ni kuvuga ngo abasengesho ngo gihabwe abantu bijya bagira byo kugenda kwirega ku bantu byose nta handi izo nyigisho zose zizimiza zifise umushinge cyangwa zicaye atari kwa Papa muri Ekereziya Gatolika gutyo rero duca tubona ngo nyina w'ibibi byose haruhande yo kuba nyina w'inyigisho zose zizimiza acaba nyina w'ibibi byose gutyo rero niba coronavirus namwe mubyemera yuko ari ikintu kibi kibabaki nta handi cokoregwa muca mubyumva nta handi cyotsanana nta handi cyova ataraho nyene duhenge kuvuga nta handi birumvikana reka turabe icyo bibiliya ibandanya ibivuga ko bino bintu reka turabe hano ku murongo wa gatandatu wa kino gice nyene havuga ati kandi mbona uwo mugore abore w'amaraso y'abera n'amaraso y'abashingira intahe ibya Yesu ndamubonye birantangaza ndumigwa ni kubera iki Yohana yamubonye arumigwa kubera yuko igihe yari ukuntu uyu mugore yari yifashe ukuntu Babuloni yari imeze ntabwo byari bifitanye isano no kugirira nabi ni murabe rero ukuntu Papa Francisco ariko aravuga ku byerekeye coronavirus avugana ubwitonzi bwinshi avugana akanyamuneza kenshi inama zose ari gutanga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ikirere womengo ni inama nziza nizo tugiye kurabira hamwe na kino kiganiro mu kanya reka tubanze turabe icyo bibiliya ibandanya yigisha hariya muri Yesaya igice cyaho ni cya 24 ku murongo wa 4 hamwe n'uwa 5 havuga iti reka turabe impamvu ari Papa yashoboye kuba nyina bayazane wa coronavirus Hano muri Yesaya igice cya 24 ku murongo wa 5 hamwe ku murongo wa 4 hamwe no wa 5 haragira ati igihugu kiriganyira kirakabiranye isi irahondobereye irakabiranye abakuru bo mwisi barahondobereye ino somo ya Yesaya igice cya 24 ku murongo wa 4 hariko haravuga yuko isi ihondobereye abantu babaye ku isi barahondobereye mbere n'abategetsi batwara amareta bumva ubwoba n'abanyabwenge bose n'abahanga abatunzi bose abantu bose batuye ku isi bari guhura n'ibibazo bizanywe n'ibintu biriko biraba hano ku isi. None Yesaya aravugishwa impamvu bino bibazo biriko biraba avuga ati kandi si ihumanijwe n'abayibamwe ntago ari bindi bivuye handi oya ahubwo byose biri gukogwa bikagirwa nabi n'abantu basanzwe baba hano mu inosi avuga ati impamvu rero bayihumanya gute ngo bagaca barenze kuko barenze ibyagezwe bagaca mwibwirizwa bakica isezerano ry'intahapfa ni nta handi coronavirus n'ibindi bibazo byose haba iby'ubukene haba iby'amapfa haba iguhangayika haba ibibazo byose nta handi biva ni kubera yuko papa afadikanije n'abandi bantu basanzwe bakorana bafashe bagahindura ibyagezwe by'Imana bagahimiriza abantu ngo barenge ku byagezwe by'Imana bakavuga ati ibyagezwe byari by'Abayuda ibyo ntibikihari bakavuga kandi ngo Yesu yaraje kubamba ibyagezwe ibi nibyo benshi abaprotestanti bitwa ngo n'abakobwa ba papa kubera bagendera ku nyigisho za Ekleziya Gatolika nibo rero nabonyene baratwawe barahendwa gucyo nabibyago bica bitangura kubashika ibyago bitangura kuza ku isi isoko ry'ibyago byose n'ibi byose ni hariya kwa papa hama rero bica bidistribiwa bigadistribiwa abakuru b'amashengero gito nabo bigira ngo n'abaprotestante gito kubera yuko bigira ngo bahakanye inyigisho zo kwa papa yamara bakagendera mu byo yigisha n'ibyo avuga aba rero nibo bose bakoranye bafatanya nawe kugira ngo ibyago byose n'ibiza hamwe n'ibindi bibazo byose biva nta handi ibibazo bipfa nta handi bihagaze atari uwazanye kutumvira amateko y'Imana ni kuvuga ngo biva kwa Satani. Satani nawe yaciye kwa papa kugira ngo ibyagezwe by'Imana bihindugwe bimaze guhindugwa hagashuka ko gusenga ibigirwamana no kutaruhuka isabato hamwe n'ibindi maze bagashiraho umunsi atari wo gusengera ko bagashiraho dimanche muri ubwo buryo bakarondera kweza umunsi wa mbere w'indwi dimanche mu gishingo cy'isabato ibyo nibyo byatumye batangura no kwiyumvira gukora bino byose reba Yesaya reba hariya mu cece cya mbere cy'abami ice igitabo cya mbere cy'abami igice ni cya 18 ku murongo wa 17 hamwe n'umurongo wa 18 haragira ati maze Ahabu abonye Eliya aramubariga ati mbega ni we wenyine n'ukuntu wateje amagogo abisirayeli. Aha reka rero turabe uyu Ahabu hano ku murongo wa 18 Eliya nawe aramwishyura teka si njyewe nateje abagogo abisirayeli ariko ni wewe mwene inzu ya so mwayabateje kuko mwaretse ibyagezwe by'Uhoraho mugakurikira z'abayari mugenzi kureka ibyagezwe by'Uhoraho umuntu wese ashobora kuvuga ati bantu nimureke ibyagezwe by'Uhoraho uyo ni wari kanateza ibibazo hano ku isi ntawe ariko kandi nkuko uno mwami Ahabu niwe yari yateje ibibazo ku isi kubera yuko yari yahamagariye abantu kurenga ku byagazwe by'Imana ngo bumvire ibigirwamana muri ubwo buryo wewe yerekana yuko imvuga kuri abariko baratanga ubutumwa bwiza abariko baravuga inkuru nziza y'imburi nkatwe duca dutangura guhigwa tukagirizwa yuko ari twebwe nyina w'abayazane yamara nyina w'abayazane n'uyu yatumye abantu batumvira Imana batagendera ku byagezwe by'Imana nk'uko biboneka hariya mu gitabo Papa Francisco yanditse yiswe Laudotos iki gitabo yacanditse mu 2015 aho yaragiye atangure gutwara ni intego canke ico yifuza kugenderako mu gitabo ciwe muri introduction hariya usome mu ngingo za 14 15 hamwe na 16 Papa Francisco yakoze ati ngo ibibazo ku isi ni byinshi harimo ibiza kuko hari haje gutera Ebola harimo ihindagurika ry'ibirere kujedo zone irikirarye ubukene butagira uko buvugwa hamwe n'ibindi avuga ati ibi byose kugira ngo bishobore gutorerwa umuti harakenewe imwe shoze gishobora kutwunga twese tukabumwe iyo niyo ngingo ya mbere yavuze ati harakenewe ikintu cokogwa kugira ngo dushobore kuba umwe iki nacyo akaba ari gukora icyo bitwa tradition judeo chrétienne gufata imyizerere ya kiyuda tukayizana mu myizerere ya gikristo icyo yahabye yitwa ngo isabato ya gikristo ni kuvuga ngo tubiravye hariya neza mu ngingo ya 237 Papa Francisco yavuze ati abayuda n'abisirayeli bose muri rusange mu gihe baba bariko baritondera isabato yaboneka ku munsi w'irindwi murundi arabivuga neza ngo abisirayeli baca baronka imigisha kandi nta bibazo canke amagorwa canke iki byashobora kubanza ko ariko aca aravuga ati nta twebwe mwa kino gihe cacu isabato y'abayuda yaravuyeho ariko hari isabato ya gikirisitu naho ni ku munsi wa mbere w'indwi ariho benshi bitwa dimanche ku bw'ibyo rero ngo birakwiriye yuko abantu bose batuye ku isi bahindukira bakaza kweza dimanche kugira ngo ibibazo bishobore gutorerwa umuti naho abenshi bashize ubwenge ku rucanco naho abandi bashize ubwenge ku bindi ibi tuzobibona mu cyiciro kizokurikira kubera yuko tuzoraba hanini ku by'urucanco n'ibindi byose byagiye bikwegwa na kino kiza cya coronavirus ariko Papa Francisco avuga ati byose nta muti uhari ariko umuti uhari mu gihe abantu bose boza gusenga ku isabato y'ikinyoma dimanche abadasenze dimanche bakaguma baruhuka ku isabato aba rero nibo bazoba bateje ibibazo ku isi aya ni amajambo ameze nk'ayaha Ahabu yagira Eliya yuko ari we ateje ibibazo ku isi yamara twamaze kumva mu cyigwa yuko uwuteje ibibazo ku isi nyina bayazane n'uwahimirije abantu kutaruhuka no kutumvira ibyagezwe by'Imana muri rusange gutyo akishyiriraho ibyagezwe ngo abamwumvira hagusenga Imana basengiwe kubera yuko gusenga Imana ni kuyikunda no kwitondera ibyagezwe byayo ni kuvuga ngo hamwe wo kumvira ibyagezwe by'umuntu amateko y'umuntu ashizeho ukana kumvira y'Imana gutyo ubusenze uwo muntu muri ubwo buryo ubusenze ubumugizi kigwamana abantu bo mwa kino gihe bariko barasenga ibigwamana mu buryo butandukanye bariko baragendera mu ngeso zitandukanye nta guhunga nyina bayazane bariko barahunga urucanco birababaje kuba umuntu ari we yazanye urwo rucanco akaba ari we uguma wumvira ugendera mu byakubwiye hamubwenge bukagucanga ugacubwa nguri kurahungura cancu hamwe nibindi zingaruka za COVID-19 ingingo ya mbere no munsi nuko tumaze kumva umuntu yazanye yabiteje dutegeza kubanza kumuhunga ahantu duhungira naho ni muri Yesu duhungire muri Yesu biciye mu kwizera ndaguhamagarira mugenzi kwizera Yesu Kristo maze nawe mu mutigiri w'abantu bamukunda babanda ari karatunganya naho ibibazo ari byinshi ku isi naho ingorane ari nyinshi ku isi ariko abari muri Yesu Kristo bo bazotsinda n'abaneshi ndaguhamagarira mugenzi kwizera Yesu Kristo kumugira nyambere mu byawe byose kumugira nyambere mu byumviro byawe byose ubwenge bwawe bwami muriwe habarwa kuyobora kandi ubw'igihe kiri kugenda ciruka cyane ciruka uko igihe kiri kugenda kivuduka ku rugero rwo hejuru kugira ngo ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo gutebuke nzohobe mu bazomusanganira nange nzohobe mu bazomusanganira nakiri jambo ry'Imana ntibagire partage kugira ngo buno butumwa bushike ku bandi ntibagire gukora abone kugira uzoro nk'icigwa kizokurikira ntibagire kutubwira muri komanteri inyunganizi yawe cyangwa ikindi kintu wifuza kudushikiriza naho cyangwa ikibazo cyangwa ibindi nakiri jambo ry'Imana
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza cyanye mwifuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwifuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 257 208 569 akamenyetso ko guteranya 257 608 569 canke ukavyandika muri komantere gira nawe ucuterereye mwa kino gihuwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.